si irori rya bibiri na cumi n'icyenda ikazaba kanya gatorero kuza kwemerwa ishyikirizwa sheki y'amafaranga ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda.
Gutera inkunga ikigega agaciro, ushobora kandi kugura konatiyo ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu n'icyenda akanyenyeri icyenda urwego, tugateza imbere igihugu cyacu tugashyikira agaciro bibutsa yuko